Abahlali bakumatyotyombe aseMafikeng eFleurhof abathe izindlu zabo zatsha zaluthuthu kwinyanga ephelileyo. Bacela urhulumente ukuba ababonelele ngomhlaba omninzi abanokuthi bakhe kuwo. Okuzemva kokuba ogobityholo abangaphaya kwamashumi amane betshe kumlilo ophembelelwe likhandela elishiywe lingenamntu. Aba bahlali bathi bayazama ukuchola iziqwenga baphinde bakhe kodwa umhlaba usenelanga.
Ngemumva kwesigameko eshiye inqwaba yezakhamuzi ezingaphezu kwamashumi amane sele dengwane kulandela ukuba imikhukhu yabo ithungeleke ngomlilo kwadlula emhlabeni abantu abathathu kungumama nezingane zakhe ezimbili emkhukhwini yaseMafikeng eFleurhof. Ngomhlazi ngamashumi amabili nantathu kumandulo umnyango wokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uye wanikelela abagilwa ngezinsiza kwakha okuyimikhukhu yokuba bevuselele izindawo zabo zokufihla ikhanda.
The last thing is the cook, I think 47 or 40 somewhere there. It was the routine, they say, Wongumundu, Ngovanje, and Snama complain when cook so far. So Wongumundu told the material which is low, very I deserve.
Nakuba abahlali besishayela ihlombe isinyathelo somnyango kodwa bathi banovalo ngoba imikhukhu isangaphinda ibagile futhi ithungeleke. Ngomlilo
sasenako ukukhala ngoba imkhukhu i-dread abantu mabalo abapromisana ukushisana so like ukuthi sishe uhlezi kuseduze kwethu kungcono nje ugovernment asinikeze izindlu or the space esizoba kahle for safe for us like maybe i-tend even ngeke ngize ngisho exactly ukuthi sifuna maybe i-tend or izindlu
but isenzo samaphoyisa sokudiliza imkhukhu esusa abanye abahlale bese bebeke kwenye indawo asibe namisile neze
sibi kakhulu because of even kuyimanje abantu njengoba bengenandawo nje zokuhlala babasa umlilo ukuze bakwazi ukufudumala ngoba abanayo indawo yokuhlala babasa umlilo ekuseni ukuze kushone ilanga kube yintambama ayikho indawo zokuhlala
ngathi Soweto TV vakashela le ndawo ngezikhathi zasekuseni bebekhona bebesaqhubeka nokuzibekela imikhukhu yabo kule ndawo abasoswe kuyo amaphoyisa bethi ayikho into abazoyenza ngoba vele bangondinga sithebeni banandawo yokuhlala. Ezindabeni zeSoweto TV ngingujabulansele ngiseFlyoff.